So enough to know better. Good. boy. You're a fantastic boy. Fantastic kid. Fantastic Chris. Why did you do this? Why did you do this?
Thank you. Da 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 I'm not sure. Thank you.